ulala njani mani ujeri ngemini yakho yokugqibela emoshwari umyeni wam ujeri uzophumela apha endlini anizuyivumela ngobani nini tshini ndiyamcela ngokuzithoba ndiyazithoba kuni ndicela umyeni wam aphumele apha endlini ndiyamcela ndiyamcela malume ndiyamcela Thato 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 ndijikela nanguwe Thato ndiyacela Thato